Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuli ke lapha siza nomba ke kaSibusiso Mabiliso nizamkhumbula kuSibusiso Mabiliso nokubana ke yidefend yathathwa phaa yiKaizer Chiefs phaa kumaZulu umfana omdala edlala kakuhle kakhulu phaa kumaZulu umfana omdala edlala kakuhle kakhulu pa I left back umfana omthala futhi ke ekhona napha kubafana bafana kubona kanti ukubani kamva ke lika Mabiliso liqhakaze kakhulu ngokwesepha kumaZulu umfana omthala baleka kakhulu pa ngasebunxele kodwa ngokumfana omthala kuvanje pa kuyiqala leKaizer Chiefs uzibona umfana omthala ke engasadlali futhi engekho napha kubafana bafana ngoba ke Kaizer Chiefs ke ayimdlali somfana omdala umfana omthala udlala nje imidlalo emini kuphela ke kule season pa phansi kwesandla sika Stuart Baxter pa kuyiqala leKaizer Chiefs baphulapho lowo ke uSibusiso Mabiliso onondaba bethu ke xa bebechwechwe libabheka phaa enaturane bawufuna uqondwa ngento kaMabiliso ngoba umfana omdala usewanqaba phaa kwicala leKaizer Chiefs ekhona phaa ebhentshini engabi khona phaa estendini umfana omdala engabi khona kwiplayers ke ezibheke emetshini umfana omdala bafikile kaba awunandaba bethu phaa kwelasenaturane bafumasa into yokubana ke umqeqeshi weqela ke leKaizer Chiefs zininzi ke izinto azikhalazilayo phaa kuMabiliso uthi uMabiliso ke ulahleke kakhulu phaa kwicala leKaizer Chiefs ayingolaMabiliso ke waye performa kakuhle pha kubhene makhathe pha kumaZulu bathi ke umohluko omkhulu kakhulu umfana omdala ufika walahleka kakhulu uthi Stuart Baxter ke indlela uma okanye performance kaMabiliso pha e-training ngikwiqala leKaizer Chiefs uthi akayithandi konke konke yiyo lanti menzi lokubana ke uMabiliso angamdlali sipha kuyiqala leKaizer Chiefs bathi ke baqoqa into kubane ngamhlambi umfana omdala ubethwa ukuchinja kwakhe indawo suka eDurban abheke pha eJoburg umhlambi ke iJoburg ifike yankulu kuyo kanye ubethwa into kubane edlala le team engakaKaizer Chiefs umhlambi ke usothuke lomfana omdala ukubana ke edlale le team njengeKaizer Chiefs esuka phaa kumazwe ngoba umgangatho ke wamazulu eqela leKaizer Chiefs awufani ngumlomo ke lawo ke obophuma phaa kumqeqeshi ke weqela leKaizer Chiefs uBaxter cacisa ke ngemeko kaMabiliso besithi uyabonakala Mabiliso umfana omdala ukubana ke unaso sakhona unayo italente kodwa ke phaa kwiKaizer Chiefs ke usalahle kule nabo basafuna uqondo ukubana ingabe umfana omdala ubethakala kwele iphicala ngoba ke uthi uBaxter akaxolisa indlela ke adlala ngawo phaa i-training bathi ke performance yakhe ke yehle kakhulu ayungela Mabiliso ke babe mazi pha kumaZulu uthi kuBaxter ke lonto ke yamkhwela into kubana umfana omdala ke angamdlalisi niza ukhumbula ke baphlapha into kubana ke uBaxter uxolele ukudlala uFrost lapha eleft lonto yaqela nya into kubana ke ikhona ingxaki phakathi kuBaxter ke noSibusiso Mabiliso baphlapha nani ke difulake nengene nesto kubana nevanjani ke ngale ndaba kaMabiliso nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.